quiet time in our generation. Hallelujah, Pastor. Agenti amen, Pastor. Amen. Talking about being wiser in our generation. And then today I want to lay a foundation on the first part of the element your wisdom influences from the mind. The last 5 weeks we've been laying a foundation about the importance of wisdom and why we need it and how you get it. So mind going forward, says you come out specifics. So setting specific topics concerning wisdom. Hallelujah, Pastor.
Amen.
And then influencing a course, last time. Last time we started with Luke chapter 16. And I want us to go back there today, Pastor. And I want us to be clear. What to Jesus? My father is from chapter 15, to chapter 11. He's giving them different parables. And they are parables, so I understand that they are a natural type of a spiritual reality. So every time we Jesus about is a parable. Usukaza ukubabonisa into ezenzeka emkhathini kamoya but asebenzisa ama-example wenyama. Ngiyazwakala bazani. So that's what the parable is. Jesus is using an earthly example to explain a spiritual principle. So uma kabafundisa-ke la kufuna siqonde ukuthi i-context yale parable ekhulunywa ngayo bekhulunywa ngani. Le parable yonke bazalwane le uchapter 16 le ikhuluma ngemali. Hallelujah, Pastor. You couldn't man, Pastor. Couldn't man, man. Never, sir. Naleto leyenza ukuthi ngijabule. Never, sir. Man. Hallelujah, Pastor. Ngiyabona le nesimayela ngayo vele ukuthi injalo le. Man. So this parable is about money. Just listen to the opening verse of this parable. Lithi, Luke chapter 16, it's from the verse 1.
He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward.
The very rich man. I like there was a certain man. What did there was a certain what? Because we couldn't man. Last year, there was a certain rich man. And he was so rich that he had a steward. So he was so rich that he couldn't manage his money. He needed people to manage his money on his behalf. Never said, he's like, there are so many things. You know, I need someone to handle this for me. I need a private banker. I need a dedicated tax man. Everything. I can't do it by myself. It's too much. Never. This is the kind of guy that couldn't be on my island. So I couldn't have
finished this one. There was a certain rich man who had
his
steward. And an accusation was brought to him that this man was wasting his goods.
All right, Pastor. So, omunye wabantu omthela nento zakhe uvele report noma lo muntu lo udla imali zakho. Now, what I find interesting ukuthi uJesu this whole parable lesisazoqhubeka ukhuluma ngemali, Pastor, ufundisa ngemali. And yet kunabantu abanen problem when we come and we stand in podiums and pulpits and talk about money. Doesn't make sense to me. Jesus talks and teaches about money, but our food is money. For me, this doesn't make sense. Jesus here is talking about money. So I'm going to make it as a good important. And the reason why we need to talk about money is because if truth be told, this is one of the areas where most Christians struggle. Let me ask again, you should amen. Mara, this is the area where most Christians struggle. And yet, people are struggling when it comes to this thing. We know change is not going to be. We're going to talk about this thing. We have to fix this thing. Hallelujah, Pastor. Now, Chamber, we are over 8. Jump and go to verse 8.
So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light.
Yes. So this has been the main verse as we were speaking. Uthi lo muntu maka tuwenza yonke lena yenzile uyabulala uchange ama bill wa ukuthi ukoloda imali ukoloda 100 shintshi uyenze 50 wena ukoloda imali ukoloda 80 no ishintshi uyenze 60 uthi maka tuwenza yonke lena ukuthi no man lo muntu lo esikhuluma ngayo uhla lithi wenze kahle ngiyakuzwa lokho zakho uthi wenze kahle ngoba abantwana balelizwe bahlakaniphe ukudlula abantwana bekhaya kulesi sizukulwane. Kusho njalo kusho bazali. Inkinga-ke leyo bazali ukuthi kube khona abantu balezwe abanokuhlakanipha ukudlula abantwana bekhaya. And this is what we are trying to address. Kodwa-ke sikulungisile ukuthi akasho ukuthi hambani nani niyophamba abanye abantu. Into azama ukuyichaza ukuthi la bantu laba bayayiqonda i-system yabo yala emhlabeni. And if I seven system yabo ukuthi basebenzele. Ngiyazi wena bazali. And so nathi kuthi ngamanye amagama ukuthi shame uyayazi lwakho. Uyabona le system yala emhlabeni uyayazi and uyayisebenzisa. Yilo wakusho kulo muntu never say. Verse 9, uthi ku verse 9.
And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home.
Yini ke bazali mammon? Yini mammon ekhuluma ngayo? Yini bazali? Masabisho. Imali ngithi. Uthi use ngifuna lesizulu verse 8. Masisha 8 ngizama ukuthi yes.
Inkosi yambabaza umphathi omalungile ngokuthi wenze ngokuhlakanipha ngokuba abantwana balesikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kunabantwana bokukhanya. Nami ngithi kini, zenzeleni nina abahlobo ngokukamamoni ongalungile ukuze kuthi nxa kuphelile banamukele ezindlini eziphakade.
Uyabona lobaba lithi zenzeleni ubuhlobo enzana abangani ngomama lisho njalo ke bani. Ene lo muntu indlela ahlakaniphe ngayo lokhunywa ngayo usebenzisa umamona engasiyo wakhe ukwenza abahlobo. Niyama understand lo muntu? It's not even his own man. We'll talk about that subject ngelinye ilanga ukuthi using someone else's money to prosper. We'll talk about that masitoko siqhubeke. But he's not even akasebenzisi nemali kweyakhe because he's wise, this person. Niyakuzwa lokho zakho? Uthola ifavor ngento engasiye yakhe. Ngiyazwana bazalwane. This is how wise this man was. Verse 10 masishaya bazalwane. Angikishimi kakhulu ngeke bazalwane. Okay, verse 10.
He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust is in what is least is unjust also in much.
Lekhuluma ngokuthi sithembeke ngalowo obekwe esandleni sethu nebazali. Kunale understanding ebazali ethi ngizama ukuthi ke sayikhuluma imali iveza lento weyiyo ngebazali. Ma ngabe ulungile ungenamali wenza ukungalungi okuncane. Ngizwa bazali. Ma ngabe ungalunganga unemali eningi wenza ukungalungi okukhulu. Akusinjalo bazali. Mangabe ungenayo imali ulungile wenza ukulunga okuncane ngale mali onayo. But mangabe unemali eningi ulungile uyakwazi ukwenza ukukhulu. Imali just amplifies the way you bazalwane. Ngiyazwa bazalwane. Ikhulisa lo way you. Izoni zona kakhulu mazinemali than mazingenayo imali. Angisho bazalwane. La ma-1000 abawaspenda laphaya eIndiana. Lapha eSoweto. Ngiyazi kahle. Angingabazi nokungabaza. La ma-1000 abawasiphela bekonka baveza le nto elangaphakathi kibo fast bazalwane. Angithi uma usola esincane wona ne-black label eyi-1 elayikhwapheni. Mane uma uba nemali awusoli nge-black label manje sekuyishivers. Hayi kuyakhona ngizazi kahle. Iveza lento eyiyo bazalwane.
Amen.
Hallelujah bazalwane. And The more money you make, uma ngabe ungakutholi ubuhlakani, uzongena ey'kweletini ezinkulu kunalezi bonazo. Yezwa ke lokho bazalwane. So iveza le nto oyiyo. Uma ngabe unemali encane uney'kweleti ezincane. Ma unemali enkulu iy'kweleti zibangana. Yezwa ke bazalwane. So yonke le parable le inemali bazalwane. And uma ubheka uKristu indlela akhuluma ngayo labazali uma ufunda la uthi ufunda verse 11 ngathi kahle kahle uyasiqwashisa ngathi uyasilayitisa nabazali ufunda verse 11 noma uzo uthi
verse 11 verse 12 therefore if we have not been faithful in the unrighteous mammon who will commit to your trust sorry the true riches
uma ungathembekanga ubani uzokunikeza ingcebo kuyiyona yona. So it's like usinikeza advice ukuthi uzokwazi ukuyithola le ncane. Kuyazwakala bazalwane. Uyas advise ukuthi uma ngabe ningathembekanga, lithi ngesiZulu mhlawumbe nesiZulu masishaya. Mhlawumbe sifunde nesiZulu angazi so that you save isikhathi because ngifila le pressure isikhathi.
Ngakho uma beningathembeki kokukamamoni ongalungile, ubani oyakuphathisa okuyikho nakhona na?
Okuyikho nakhona, yes. Kodwa verse 12.
Futhi uma beningathembeki kokomunye, ubani oyakunika okungokwenu.
So uJesu kahle kahle ngathi ufuna ukuthi ube nokungokwakho. Ngiyazwa bazalwane. And kukhulunywa ngani la bazalwane? What's the context? Imali. Ufuna ukuthi kube ngokungokwakho. Nabazalwane, yilokho engifuna sikubambe. And the reason why ngikhuluma ngalokhu bazalwane ukuthi khona kunezimbali efanele sizilungise njengebandla likaJehova uma kuhambelana nendaba yemali. Hallelujah bazalwane. Kodwa mina sizilungise because kunalo mqondo wokuthi imali usathane. Amen bazalwane. Imali ayisi right. And kufanele siwulungise lo mqondo bazalwane. And ngizokuchaza ukuthi kungani kufanele siwulungise lo mqondo. Hamba encwadini kaTimothy ngokuqala isahluko 6 verse 10. Masisha iverse esilaziyo sonke bazalwane. Indlela esilukumusha ngayo le verse thina. Masilukumusha. Sithi imali impande yesono. Ngisho ukuthi niyalazi lelo verse. Mara le verse alisho njalo. Alithi imali impande yesono. Alisho njalo. Asilifunde. Lithini bazalwane?
Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukholo. Bazigwaza neminjunju emindeni.
Uyayizwa ke ndaba. Inkinga yini bazalwane? Inkinga imali noma
uthanda
imali. Because kahle kahle bazalwane, inkinga yokuthanda naye bazalwane, nayo inkinga yokuthanda. Into uma uyithanda, you are prepared to wenza noma yini for yona. Ngiyazwakala ke bazalwane. Angithi unkosikazi wami ngoba ngiyamthanda, ngamfela noma
yini.
Ngenxa yokuthi ngiyamthanda, ngakufela sithandwa. Nenza noma yini ngivuka kubanga hambe ngiyophanga le. Because ngiyamthanda ke bazalwane. So kahle kahle into uma uyithi that's the problem ukuthi the day ugcina sokuthanda imali uwenza noma yini ukuthi ingene esimofeni. Makubiza ukuthi uyothwala uyothwala uyahamba njengokusho uyathwala. Makubiza ukuthi uthwale ngabakini. Uyababulala abakini impela. Ngenxa yokuthi uthanda amachakura. This is the problem. Imali akusinkini. Imali iveza lento yiyo vele. That's why ngicale ngathi mangakulungeli unemali. Maye bakusekele abaseduze nawe. Mara waze wangalungi wathola imali engumoya. Isilimele. Hallelujah bazalwane. So money is not evil bazalwane. Ngicela sibilungise lokho sibe clear nawe. Imali ayisusathane. Hallelujah bazalwane. Phela bazalwane imali mangabe usathane. Ngabe uJehova akathi silethe umnikele endlini yakhe. Niyabuza lokho bazalwane. Why Jehova, why would God say bring offerings and tithes into my house? No, akusiyo ukuthi imali ayisusathane bazalwane. Usathane lesandla esimphethe. Hallelujah bazalwane. Akusiyo imali enenkinga. Hallelujah bazalwane. Bazalane uma ngabe imali beyinkinga why uJesu ancoma loya mama omfelokazi olethe 2 copper coins endlini kaJehova athi lo unikele ukudlula bonke labayicela why if imali beyinkinga uJesu bemela khuza akayifuneli nokufuneka le mali it's because imali bazalane ayisusa thathi siyazwana abantu basekhaya lethi iBhayibheli mawufunda kwenye indawo uJehova nguye uthi khumbula uJehova masokucebile ngoba nguye okunikeza amandla wokuthi uzuzinza. Uyakuzwa? It is he who gives you power to create wealth. There is nothing wrong. And you need to be clear in your mind that there is nothing wrong with being wealthy. Hallelujah, Pastor. Ube ukhululeke ukuthi ngizoba isicelo futhi ngibe isicelo esisindisiwe. Hallelujah, Pastor. Kulelizwe yakho ngalokho bazalani. Bazalani kuningi nje. Most of abantu abazela ngize ngimoto bazalani. Lezi moto ukuze zibe la, isidinga upetrol. Akusinjalo bazalani. Anizama mahala la bazalani. Anifly-anga. Nisebenzisa ipetrol ukuze lana bazalani. So lento siyayidinga empilweni bazalani. Bele uJesu afundise ngayo uma lento besingayidinga singabantu. Ngifuna nje sikhule enhlizweni zethu nasemqondweni wethu ukuthi imali ayingcolanga, imali akusiyo uSathane. Size sonke bazalwane. You know, kunomunye umzalwane esikhonza naye bekane challenge nendaba zasesikoleni. And ibandla was able to help him nendaba zasesikoleni bazalwane. All of those things, they are good, they are necessary. This is why the church exists. Hallelujah, bazalwane. Andinkinga ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi le minikelo yenzela ukuthi yenza bafundise ukuba be rich. And I think that's the mistake that people make, bazalwane. Lithi iBhayibheli le nto kumele zenzeke so that kube nokudla endlini kaJehova. So that wonke umuntu oswele azi ukuthi kukhona ukudla endlini kaJehova, bazalwane. Hallelujah, bazalwane. Is to give blessings to the communities la esikuyona, bazalwane. Lokho esilebe no verse 12. Lo Jesu asiqwashisa ngaye athi uma mathembela ngokuncane bani yokunikeza le true riches. It's almost like usinikeza advice ukuthi how can you prosper in this thing ye money? Unikeza ama tip ukuthi uphumelele kanjani. Now how you handle money seems to be important for the Lord because ngathi le parable makhuluma ngayo cela simfunde futhi uverse 11 no verse 12. Indlela ophatha ngayo imali ngathi balekile uJehova funda uverse 11 no verse 12
kepha wena umuntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto
sase kuluka Luke chapter 16 Luke chapter 16 verse 11 no verse 12 lithi therefore if you have not been faithful in the earth who will commit your trust to true riches and if you have not been faithful in which is another man's who will give it. So ngathi kukhona into ebalekile ukuthi uphatha kanjani imali uphatha kanjani into kuyomunye umuntu uyazwana bazalwane ubalekele ngathi kuyavela bese kukhona izinto bazalwane kumele sibe clear ngazo there is no one is akufaka le foundation yokuthi imali ayingcolani imali akususathane it's because khona ezinye izinto engeke sibe nazo empilweni hayi ngoba uJehova angafuni ukuthi sibe nazo but because as kholelwa kizo yangazi noma yaso kanti ngishoza uma ngabe ungakholelwa entweni angeke ube se uyangayifaithful in because awukholelwa ukuthi into bebe nayo so uma ngabe ukholelwa ukuthi kuba mpofu ukungcwele then into uzoyibamba leyo you won't pursue ngiyazi wena bazalwane ngoba into ukholelwayo le but uma ngabe ukholelwa ukuthi noma imali ayingcolanga and mayiza ayinankinga ukuthi inkinga ukuthi ngiyisebenzisa kanjani indaba lapho bazalwane ukuthi uyisebenzisa kanjani nawe indaba bazalwane ithi to be able to handle it you must have it akusinjalo bazalwane how do you handle something engekho uma ngabe kubalekile ukuthi uhandlisha kanjani imali mara unayo kuyokusiza so you need to have it ngizahamba nami bazalwane alright so kuna le misconception yokuthi yonke isandleni sika Jehova ekufanele silungise bazana anathi iBhayibheli sifundisana kulamalanga bazana akusinjalo bazana we are reading the book of Proverbs mawufunda incwadi yama Proverbs introduction yakho lithi lithi lezaga zinikeze ukunikeza abantu ukuhlakana ngezwa nokuthi baphile kanjani impilo bese umuntu wehla nalezaga lithi mangabe wenza kahle uzophila impilo ende so kuyavela ukuthi impilo ende noma impilo emfishane idetermine izinto ozenzayo wena ngezwa ngalokho ngamagama kuna lo mqondo ukuthi noma senzayo vele kumele kwenzeke kuzokwenzeka awuhambi lapha eCanton Center yabona iCanton Center yangana wena ukhola ukuthi isikhathi sakho sokufa mase ngafika ufi awuhambi lapha eCanton Center ugibele phezulu bese uyajamba lapha phezulu angithi wena isikhathi sakho mase ngafika asikafika sifuna ukubona ngayo ukuthi lento ngempela ngempela njalo ngiyakutshela ukuthi you won't be able to give an explanation because you will be split into pieces bazana. Khona bese inathina iBhayibheli iyafundisa ukuthi uma ngabe likhuluma ngabantu la in the book of Proverbs ukuthi uma uhamba kanje indlela zabo zibahole ekufeni. Indlela zabo indlela benza ngayo ibahole ekufeni bazana. Ngiyakuzwa lo bantu abasekhaya. Lo mama lo owayenomopho nyamazane lobamba waya uJesu wena umuntu bazani ngikhuluma indaba yokuthi khona izinto esazithola hayi ngoba zingekho hayi uNkulunkulu angafuni sibe nazo but ngenxa yokuba singakholelwa kizo loba umuntu umopho lo makahamba lapha esicubini lithi iBhayibheli uJesu makabuza athi ubani umthintile but uJesu hayi Nkosi ngathi manje nawe siziya awubona ukuthi bangakanani labantu abakuthintayo. How can you ask ukuthi bani ukuthintile? Indaba ithi ke bazalwane, there were hundreds if not thousands of people who touched Jesus. Yes, right. And amandla bewakhona uJesu. Bewakhona, but uyedwa umuntu wakhona owathiwa lawo mandla. Umuphi lo muntu kulo wayekhona ukuthi mangingathinta umphetho wengubo yakhe ngizophila. Bazane uzwisho bonke labanye bamthinile omunye uphethwe ikhanda omunye wenzeni omunye une blood pressure mara zange baphile and akusukude baphilanga ngenxa yokuthi uJesu bayangafuni it's because bebangakholelwa emandleni akhe ukuthi bangaphila. Niyakuzwa lokho bazane? So khona izinto engeke sazithola hayi noma zingekho ngoba thina sikholelwa kizo. Ma ufuna Deuteronomy chapter 28 ayisikhathi esikho uJehova lapho uyabanikeza iy'busiso zokulalela izwi lakhe ney'qalekiso zokumalela izwi lakhe. So nokuthi into zihamba kahle empilweni yakho nokuthi ziyabheka hhayi ukuthi kulotshiwe bazana kuthi demanda ukuthi wena ukhetheni. Eyi bazana manje uma ngikhuluma ngento yenu uthi uma ngabe nigcina nilalela nokulalela this is what I'm going to do. You'll be blessed going in, you'll be blessed going out. You'll be blessed in your pocket. You'll be blessed in your womb. Konke lokhu kuyakubani. Uthi kodwa manje ngenzi kahle. So khona izinto ezenzeka noma singenzeki ngenxa yokuthi wenza kanjani. Nokuthi ukholelwa kwini. Ngiyazwana lokho bazana. That is also the reason why we pray bazana. Sikhuleka because inkulumo yethu khona izinto ekwazi ukuzishintsha emkhathini. Uma ngabe into bezokwenzeka nendlela ezokwenzeka ngayo why isikhulela? Sizo sonke bazalwane. Amen. Yiso lesizathu sokuthi why sishumayela kula bantu abalahlekile. Ngoba lithi bayozuza kanjani insindiso unless someone is sent, unless someone goes to preach. Hayi bazalwane. Into azenzeki automatically. Khona into uJehova azibeke esandleni sethu njengabantu ukuthi azenzeke. Hayi bazalwane. Ake sizame ukulungisa nayindaba kula maviki azimphakandelana namhlanje bazalwane ngizowenza lento leyo bayibiza ukuthi I'm going to call your number ndike nayo izo lento leyo abasho njalo khona izinto engizozisho ezokuhlala ngadala side ne bazalwane khona into ezokutsiba engizozikhuluma ne bazalwane Mara manje sikhuluma kunokuthi ungkwatele nebazana. Jabula ukuthi umoya ongcwele uyasifisa lesi.
Amen.
Hallelujah bazana.
Amen.
Ungakwati, but bona because angikwazi ukwenza ngalo empilweni yakho mina. Azange kwamhlebeya izinto lezi. Ni right? I'm going to call you now. I'm busy again. But I'm going to say things now as a word. Or as I thought, no matter how much you call me, I'm confused. I never said. And as Kulma and Bazan said, we're talking about financial wisdom when it comes to money. Bazan again, there is something seriously wrong in the same or same money. And then in the Akara for Tinaban the Sebadin, but Abizo Muti, Sinabazaran, Escola, there's something wrong. And you know to your mother, I'm so to Jehovah, Agassin Zinash. I never said. I'm so to as what all about promotion. Hallelujah. Hallelujah, deputy. Hallelujah. Aksumuti aswatwala ma promotion bimisebenzi yimisa. Aksumuti asitwali misebenzi misha esikhokhela kangcono kunalesikhokhela. Aksumuti aswatwala ma increase emsebenzini. Aksumuti asitwali misebenzi. And yet isimo seyimali zethu asiko asibi ngcono iminyaka mayiqhubeka bazana. Niyabuza lo bazana. Isimo asibi ngcono. Instead, abanye bethu is becoming worse. Hallelujah, bazana.
Amen.
Lo bazana mina ngithatha umuntu njengendodakazi yami uNtobeko. Ndodakazi yami uNtobeko uhambile waya esikoleni. Okay, uzayo nale ntshumayelo later. Ufundile waya esikoleni, maqedile esikoleni. Akathola umsebenzi for le nto ayiye esikolweni but uthole elinye ithuba lomsebenzi nabazali. Now umuntu onjengonontobeko udle ekhaya ulala ekhaya nabazali, unempahla, unombhedo ekhaya, unayo yonke into bazali. Ne? Angisho-ke ukuthi uyakwenza lokhu but ngenze example naye ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi athole umsebenzi. Nabaza. Bese emva kwe 3 months ukuthi asebenze bese kaza kini athi ngicela imali yokugibela. What is the logic in that Nabaza? Bowungasebenzi yonke le minyaka from 0 to 24 ungangeni nesent kuwe. All of a sudden sowuthola ake sithi uthola 5,000 minyaka. 5,000 rand minyaka. Usadla kini? Usalala kini? Usayenza yonke into kini mara uzokutshela ukuthi kule 5,000 uthola every month ufuna mina futhi ngizonikeza mina imali e-transport. Something is wrong here, bazana. There is something seriously wrong here. Senisho ukuthi bazalwane, you've been working for 10 years, 20 years. Every month iyaphela le mali. Every month solo wakala ukusebenza. Hayi bazana. There's something wrong with this picture. When you always have more month left than your money. Do you understand that phrase? Yeah, it's like, you have more month left than your money. Let me look to the millennial. Hey! And I'm saying, if that's the same for the last 20 years, and then remember, in the last 20 years, you've gotten promotions. You've gotten increases every year. You have been making more money. And instead of getting better, you are getting into more debt. Hallelujah, Osa. Akwazi, Osa. There is something wrong here. There is something wrong with this picture. We can be blessed, Bazalwane, but unless we have wisdom, we are going to spend it all. Hallelujah, Bazalwane. Unless we accept that God shows us your wisdom, ngiyakutshela mina uyozube na 65 uloku sekho waqala ukusebenza na 25 uzube na 65 every month iyaphela imali nangenyanga uthole ngayo ibonus still iyafana what is wrong mazana yazi bazane usisizodwa sihlangane naye masilebile sasinye isikolo and then ngokuhamba kwesikhathi sadisayida ukuthi okay sizomnikeza umsebenzi nibazane ukuthi asihlinele akusinjani bazane usisizodwa before ahlangana nathi bekaphila nibazane bekadla nibusisizodwa bazane impilo beyiqhubeka yebo bekunzima impilo beyiqhubeka nibazane usizodwa bese makuhamba isikhathi okay sizodwa uzosebenzela emotweni uyabona umuntu pay you x amount of money every month but mawuthi uyabheka impilo yomunye umuntu mhlawumbe thingasebenzisa amagama abantu baza let me speak in general terms angeke kube right ukuthi usizodwa athi impilo yakhe iyafana nan before niyakuzwa baza because kahle kahle bengakhona ukuthi athathele imali ayithwale enkonzweni angayisebenzisi at all am I making sense angibeka phila before angisho bazane beyakhona ukuphila before ingekho le mali ma ingekho imali yangathi sodwa no angiyithinti yini lesivimba ukuthi sibe nalo mqondo njalo because kahle kahle as mhlawumbe ngiya-understand bazane ukuthi obviously ayisiyiningi le mali ayitholayo but if truth be told ngabe every month kunemali ekhula because akayisebenzisi bengekho vele before
amen
bazani sise sonke amen am I calling someone's number already hallelujah bazani no we need to figure out how to sort this thing once and for all and bazane ngithi mina we need to get wisdom to live purposefully on less than what comes in purposefully hayi bazane na you must purpose in yourself no it can't be hayi bazane no it can't be bazane we are going to fix this money thing hayi bazane we are going to get this thing right. Hallelujah, was that? Proverbs chapter 17, verse 16. I will use the good men at the young time you say. Proverbs chapter 17, verse 16.
Yini ukuba kube imali esandleni sesimunye? Ukuthenga ukuhlakanipha kungekho ukuqonda na?
Ngifunde ngomfundo.
Yini ukuba kube imali esandleni sesibunu? Ukuthenga ukuhlakanipha kungekho ukuqonda na?
Yini ukuba kube nemali esandleni sesibunu? Uma ngabe ningafuni ukuthenga ubuhlakani. Lithi, I think the New English Translation, lithi, of what use is money in the hand of a fool because he has no desire to get wisdom? Of what use is money in the hand of a fool because he has no desire to get wisdom? So here's the thing, Master. The reason why, what's the use of it, when the money said it is fool, is because isimula mawusinikeza imali leyo mali leyo isimula kulento esiyisebenzisa ngayo athinenze example ukuchaza le yabona uma nginganikeza isimula imali namhlanje ngisinikeza i-100 rand isimula isimula kusasa sokubuya futhi sokuboleka i-100 rand ngiyazwa lo bazana manginikeza isimula futhi mhlawumbe ithingasebenzi i-100 rand ngisebenzise nje imali ezwakalayo let's say ngineza i-10,000 rand bangabafu 10,000 ma uyisikula lithi there's no point point. Because mawuthi uyamlandela ukuthi wenzeni ngale 10,000. Akhona next emlandelayo la. Ebonisa ukuthi kuba ne 10,000. So what's the use? What's the use for a fool to have money? Because it's got no desire to get wisdom. We get, and we buy things of no value. I know what I said. We get money, but we buy things of no value. It's called a toilet at Makai. Is it toilet? Makai went to Mount Tropic when it's toilet. Makalete, Makarach, it's toilet. No value whatsoever. And then you wonder why the love it looked like in the same time. Hallelujah. Of what use is money in the hand of a fool if he's got no desire to get wisdom? But there is not a tendency to spend the money on things that have got no value. If niggas are in money school, it's all expelled. If you give him enough money, then he will actually destroy his life. Now, I understand what I'm saying. Actually, we are going to move and destroy it below yakhe. Uma ngabe imali ifike esandleni sesibona bazalwane. Your life can be destroyed. You see, bazalwane, kufanele sifike la esikhathini la si-understanda khona ukuthi imali ingasebenzela, hayi ukuthi sisebenzele yona. Have you ever wondered? You know, it's just that as I'm going to cancel, I wanted to pull out Uti. Wonka Lama Bank, what is it? But I'm going to tell you about CEOs, all the CEOs of the major banks, how much they earned. You will see Uti, they earned, I think, Lower Capitec, they earned about 50 something million Lama Pazan. Imagine seriously, Some people will never get there in a lifetime. They don't share my money. Now, I'm a bank. He is a bank. Because I'm a bank of savings. So, how can you see where I call it 56 million? I'm a bank of savings. My bank of working grant. My bank of attendance is single. I'm a bank of one of a fake. All they do is they make money work for them. But the time money happened now, let's see 7 cents. It's not a key track. You want to know if you want your key track. But that's a man now. Now, Ben's a man. I never said. Mina, you have a take him on. Never said. He motivated by you have to fly here for 200,000. He paid me down, no problem. Look me as a man who take him. The only thing is, I'm going to tell you 200,000 in the motto, but I will zoom by 300,000. Shame, the bad one. Yes, the bad one. But niggas, the man, Mr. Ashar, but he don't think we. But that's all they do. They give money and they wait for it to come back. When you're talking money, if you go take Louis Vuitton, when? Well, that man who come in a minute when I'm raising your own. Me, I tell them, I guess, no, yes, I'm going to help. I mean, I couldn't even be bothered. Was I going to impress a minute? Go and I'm going to tell you, told me, what will you allow? Was I going to do something? I'm just going to say, you're in the way. I'm going to tell you, where are you going to get 5,000? I'm not going to ask. But then we have to get this money thing right. Hallelujah, Bazan. Amen. Zan told you for never right, man. My son, the man. Hallelujah, Bazan. Amen. The problem is not money, the problem is the hand. The money he was. problem is not the money. Ile sandla le mali lesisibini. Yazi ukuthi ngiyakhumbula mangikhula. Ngikhumbula ngibuka abantu and some things we must be careful because mhlawumbe it may sound as if we are criticizing some people and I'm not. I'm not criticizing my father, he was where he was, but sometimes my listening is like my reasons. I would go into the township, Langkwele Kol. Bese ngibuke manje, ngibuke abantu esikhula nabo mhlawumbe esitradini. Uma ngibuka mhlawumbe ikhaya labanye bomakhelwane wethu, they had much nicer homes, they had much nicer, you know, nicer furniture. Four room, I call it plaster room. There were four rooms, but the plaster room, and I'm a big window. Yeah, that was a question. No, I'm big window. Never said. The four room, but it meet. Never said. Listen, I'm missing a big car with the car. So say, if you have four rooms, yes, I tell. Never said, life has cut. So say, they have four rooms. And I'm looking at the bear. Who are about 7 rooms, 7 rooms, 1 Yes, what I was saying. And I think now, in hindsight, Bazaar, it's because I think Baba Manzo's cut, the focus here was on Baba Manzo's had a nice life, Bazaar. But I find now this cut to be young now. But that's a nice life. Imagine I'm going to talk about the skip up. Amen, Bazaar. And then, you know, listen, I always need to correct this because Obaba Macho in Sindhi, so his life turned around like this. That's why in Sindhi, so then, as we do Balegle in Sindhi, so Balegle in Sindhi, so Balegle in Sindhi, so I changed. You know, when you started to see my father investing everything he had in his family, things changed completely. I remember that. But when I was cut, I could see, man, no, man, this, what's wrong here? And this is the thing that we need to fix, Bazaar. This is what wisdom is saying to us. He's saying, you need to make up your life today. Is your life going to stay the same, or is your life going to change? Some of these things need your decision, not God's intervention. Yep. I mean, Bazaar, I've said this before, and I'm going to say it because I'm shut up. 45 minutes, I'm saying, Pele. We call the Mundu. After tax, 110,000. Never said. When it does come, it takes you. When it's fixed, so on the day, 120,000. You're going to have to survive. Never said. You're going to have to survive. Sharp. Yena after tax of 20,000. He has to put on the same song. What did he mean? My mama told him to call a date. Employer means overnight. Right. Show is overnight. Low call a date. Now you put on the same song. What? No. He has that man. My mama needs a promotion to the 50. So 50,000. What about the 50,000? Imagine that. Low on a 50. Zilly la, equal it. La. Max out of him so went to the ATM. Because we asked for money, keep hanging the money. Quarters of Fia Dio. 50,000. Would the end alone have 12,000? What day was that? Mama 12,75. Bazaar, you know what this shows you? Unless we change and we're intentional about our spending, no matter how much we earn, we'll always be in the same position. Quite often, it's enough, no more. You know, I've come to a point in my life where I've said, whatever increase I get, whatever promotion I get, I'm standing at the pillar, so simple. Is this an insurance? Yet certain things show us that. I've purposed in my life, but as a college statement is trying to show me about it, you need to make a decision that you will live like no one else, so that you can truly live like no one else. Does that make sense, Pastor?
Yes.
You make a decision, namhlanje, but yes, I'm changing my life today. Namhlanje ngiyanquma, because there are better things out there for you. Bazana kumnandi. Kumnandi ukuthi ukungawo abantu bathi konje ipayday siyahola ngengaki Wednesday. Uthi oh, sesiyahola ngomkhosi, angicabanga ngicabanga. Because it's not even something that you are thinking about. UJehova ufuna lapho, but kumele wenze leyo decision. Bazangakwazi ukuthi sibheke ikhalenda every day, makuqala i-20. Ukuthi njalo sesisonde ukukhalenda. So it can't be, bazangakho. Kufanele ukukhohlwa nje. Yazi ukungazi ukuthi oh, sebeyifakile kanti yazi yakunakala nomnyaka. 2 weeks later, bazangakho. It's possible. And I'm just laying the foundation for next couple of weeks of things that we are going to talk about to fix this money problem. We're talking about wisdom for finances, Pastor. Hallelujah. So it is our Father's pleasure to give us the kingdom. And then we are to write the same and then call it the Lamb, better than us to pay. All we need is His wisdom. And let's have a little bit of a moment to see about what you will be like from Manati Malenzella. And Spongan Sula, Spongan Gosia, we are so missing. We are still missing in Kilim. Gosia Sula, Gosia Manda, see about what you must inform. You have created an appetite for us now to want to learn more about your wisdom. Pour out your anointing so that the course of my course of these weeks are finished. We're in a better position. We make better decisions so that your name may be glorified. We thank you, Kosia. My name is Ulysses Sillingen now. Still, I will say, the course of my daughter, I'm going to teach Samani. Babu, when I'm going to go to the course of my father, I'm going to go to the course of my daughter. Siya kumila ngayon ng kama ng mga ng Jesus Christ ng siya to. Amen. Siya kumila sa akin. Mga lang dyan, before sa